Sikubingelele siphinde sikwamukele kwichannel yethu iZulu Newspaper.
Yebo sanibona. Awu,
lena ichannel ihlele ekuphathele ezinohlonze.
Lalela thola khuluma ngokuthi uyichanda.
Umculi wegospel wakuleli uThina Zungu usezoba ngumfundisi njengoba ezovula ibandla maduzane. UThina Zungu oseneminyaka engu-15 esendimeni yomculo wegospel uzoba umfundisi maduzane. UThina Zungu uveze ukuthi uzogcotshwa maduzane e-Ark Fellowship Church eMatikwe eNanda ngesonto elizayo ngomhlaka 3 April. UThina uveze ukuthi abazalwane baleli bandla kade babemcela ukuthi abe umfundisi. Uthe akamusha neze kuleli bandla njengoba uSunday School wawuqala kulona leli bandla. UThina uveze ukuthi ubaba wakhe omzalayo wayeyomfundisi wesonto laseZayoni, kodwa ngesikhathi bekhula wayebavumela ukuthi baye kwamanye amasonto aseduze nasekhaya lakhe. Uthi i-Ark Fellowship Church iyona eyamnikeza ithuba lokuthi acule, okuyilapho kwaqala khona ukuvela kwethalente lakhe lokucula. Uthi uyathemba ukuthi abazalwane bazomnikeza isikhathi sokuthi afunde kabanzi ngesiphiwo sakhe esisha. Uthe ukuba umfundisi ngeke kuze kushintshe lutho emculweni wakhe njengoba umculo wakhe ushumayeza ivangeli lenkosi. Uthi kunabantu abavuselelwa umculo wegospel bese kuba khona abantu abavuselelwa amazwi asuka ephuma emlomeni womfundisi. Uthe lesiphiwo sakhe sokuba umfundisi siqhamuke lapho ebengalindele khona. Uthe kungenzeka enze amaphutha, kodwa uzocela ukuthi abantu bambekezelele. UThina uthe noma ejabule ngalesiphiwo sakhe esisha, kodwa usenovalo. Okwamanje usakwi-probation yezinyanga eziyisithupha ukuze kuzobonakala ukuthi ukulungele ukuba mfundisi noma akakakulungeli. Wembukeli, singathanda ukuzwa uvo lwakho mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi subscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.